moya ongwele, moya ongwele.
Ochi ngicha.
Kiyangu tanda, sandwa sompe fumlo wami. Baby,
oh, oh, cut. Baby, yeah? Ubanu baby, ubanu baby. Kona glengom. Ingo me gospel mostly.
Man, actually Afro, glengom, Afro pop.
Ni gospel mostly.
Oh, people there, gichi Afro mina pele. Oh boy, imagine. Ni sanges vusno for man.
I can do it.
Gichi ni sanges vusno for gichi Afro. Hey, so people, how strong are you? As you pin,
I am in a pin, don't keep you more in me, nothing right.
I will pretend I paid a man, right? Which one get a more in go me, right? You a great pretender, you know me, you know what I'm saying? I was a good thing go me, card. I was getting more in. Aye, we talk. Sorry, people, there.
Aye,
you see Afro. And manje kuna somebody engicabangayo
lengoli
iyoma sengibiza bo babe ngidlange ngesnova
ayike into idlange ngesnova ndo
ngesnova if ngicela inqonele sizoyiphinda umzalwane lana usakwatiye kodwa umzalwane dede
ayongeke
lingashoni langa kwatiye umzalwane wa izwi lishoja lingashoni langa ngizokubalela ngine amhlanje lingashoni langa kuze siphinde lengo. People, I'm a push, I push, kona umuntu nje ngicabanga ngeke sixaxa nje ukuthi mwa is ngishama lyrics ara ngicabanga sampoli and manje ngidla ngesivuso north ay ungabi njalo ungabitha ungabibi listen up iphuza leto sizoyiphinda lempahla ayo soyiphinda kwamanye mzalwane wami lingashoni la usagwethi we mzalwane qina. Ukuqina okholweni sikhona thina ukukunyakazisa ukukulinga. Phela uNkulunkulu phela angeke mayezothumela abantu ukuthi bazokunyakazisa ukholo lwakho ukuze bakubone ukuthi uzothumela abantu. Uthuma thina sikhona phela. Ngisho sikhona ukuthi sikuze ukuthi ukholo uqinile la. Yabo manje ukwatshile. Sikhona ukukunyakazisa mzalwa. Mzalwane qini ungabi weak and yet yakho kwenza abantu GPV GPV enxuma ukuthi khohle amalyrics futhi amalyrics ukuthi ngishaye afro pop engomeni yegospel sengifele leyo hhayi awumancane uthulile manje awusakhulumi kwatile mzalwane wami. Bengashoni idanga usakwatile. Uzawupupa. Hey. Hey. Wasukwathi kakhulu vele ube bofu. Ube bofu. Yes. On top of edo bofu oyibo. Vele hey. Zepini ngom. Sorry people. Angayena nan people bringa kangene moyo na ngeke iqala ingoma trisen akada stop it I like it.